imirimo ya misi yose turakoranya abantu bapfuye mu mihinga itandukanye kugira ngo tubamenyeshe ibikorwa by'umugwi w'igihugu ushejwe ibigwanisha umwe n'igihugu babitunze batafitiye uburenganzira. Urero twari twatumye abamenyeshamakuru kugira ngo iyo ntumbero twari twihaye dufashanye nabo, kubera tuzi yuko abamenyeshamakuru yishu ryabo rishika kure. Turabire hamwe ibyo byaranga uko twabikotse kugira ngo baduterere n'ibyiyumviro kugira ngo turabe ko twosubira gutera intambwe imbere. Nk'uko mwabibonye mu biganiro twagiye turatanga, ibyo twari twihaye kurangura twavuga yuko twabiranguye nk'inshuro zirenga 80%, ariko hari byatugoye nk'uko mwagiye murabibona. Ubu rero dushaka kwiha iyindi ntumbero, kubera twagize ibindi bikorwa twokora mu myaka itatu iri imbere. Nicyo gituma twashaka rero mwebwe nk'abamenyeshamakuru kubaterereza ibyiyumviro ko mwabonye ibyo twashitse ku bitari bike kandi ari byiza, mugabo tukabona yuko hirya no hino hakiriho ibyo bigwanisho bituma by'igihugu. Twashaka rero nk'abwirwa nk'abanyeshamakuru tubaza ati ko mwabonye ibyo twakoze n'ingene twabikotse, mwo duterere ibyumviro biki kugira ngo muri ino myaka itatu iri imbere tutere intambwe ibyo bindi bisigaye bivemo. Turiko turimvira yuko twohinyanyura uko twahora dukora kare. Murabona nk'aya manama dukora ubu turatumira abantu tukagenda mu mwamuma tukiherera tukavugana, ariko ubu twabonye yuko cane cane twokorera hasi hariya mu mitumba. Nico gituma rero twihaye ihangiro yuko mu mwaka uza tuzogendera amakomine 40 y'igihugu, aho tugenda mu makomine tukagenda ku misozi tukicarana n'abajya bene igihugu bo hasi nyene tukagira ikiyago tukababaza tukayaga nyene ibiganiro vyuguruye kugira ngo turabe yuko ibyo bigwanisha vyoba bikiriyo hariya mu bene igihugu biveyo. Ikindi nasho nuko mwabonye yuko mu biharuro turiko turegeranya turiko turabona yuko uretse n'ibyo bigwanisha bicira umuriro, turabona yuko ubwicanyi bubandanya buba bakoresheje n'ibindi bikoresho ibaba usanga bakoresha mu mazu n'ibindi. Aho rero ibyo navyo nibyo guhimiriza kwama duhimiriza bene igihugu kugira ngo ibyo bintu babihebe.